us up.
Hello.
Yeah.
Hey, morning, bro. Hey, Prokit, kunjani wemfowethu?
Ngiyaphila kanjani?
Eh, saphila manje. Umfowethu yazini. Emfana. Ukhuluma noSifiso la.
Yebo.
Ya, ngifuna. Ngifuna for iMTV mfana.
MTV.
Ya. Ya, manje ndoda ngifuna ngifuna uzopresent ayaza.
Ufuna ukuzopresent kuMTV.
Ya.
Yini ma awards?
Ya, ma awards ndoda. Okay, ufuna malini for MTV?
Ufuna ngingithumele. Angazi namandla ngalanani.
Ah, mina ngina 2 million indoda. Labantu bakhipha 2 million yonke. Yeah.
Yeah, nethi 2 million.
Ha, ungilethe yonke ngithi asikhulume njengabantu abamnyama ndoda.
Kwabeke utafini noma yini, sobona.
Ah, phela le mali ngifuna siyisherele vele phezu kwetafula ndoda.
Ngikhaye angazi ngikhaye sobona, ngikhaye sihlala ngisho.
Okay, sakhuluma njengabantu abamnyama ngigaya imali indoda.
Yeah, ngangibeke 60,000.
Oh, hayi grand 15 ndoda, ngakubekele and ngikushaye nangispenza isponsor seBenz.
Check me out. Dialing out whatever you want. DJ's for breakfast.